Kua tau te puehu mō te wā nei. Nō te rangi nei whakaae ai te pātī kā kāriki me tana mema o mua me Darleen Tana, kia mutu ngā tautohe. I ngana tana kia haukotia te hui a te pātī kā kāriki kātū hei te mutunga wiki nei, ki reira whakatau ai mena rā nei ka whāia e te pātī te ture pekepeke waka, hei pana ia tana I te pātī. Kei a Taroi Black ngā whakamahuki.
I wawe te wehe a Darleen Tana mai te kōti teitei.
Darleen, do you feel like you may be taking this a step too far?
Kua nū te reo, iaia ka karo I nā pātai.
Mena I ātaranga haua e rātou, kua tēnei wahine a Darleen, pēnei I au nei, mua I te kōwhiringa pōti, kua kitea, he āhua tauhau tonu a Darleen I roto I te ao Māori.
Kua tutuki te whakae tana ki Wainanui iaia me tōna pāti kā kāriki o mua.
Arā,
kia whakakorea te hui matua a te rōpū kā kāriki a te rātapu. Kia eke rāno he whakatau I te kōti.
Ka inoi tonu te rōpū kā kāriki kia Darleen, kia wāte iei tōna tūranga ki roto pāremata.
Ko te matū kia panaia te kaitoranga pū a tana mo te pekepeke waka.
Bueno, ki roto. I tana rōpū o mua, te rōpū kā kāriki, anā I he te mahi o a te pakihi a tōna hoa rangatira, tōna hoa tāne.
Ko taua takera mō te pakihi a tāna hoa tāne, mō te takahi te mana o nā kaimahi manene.
I've been pretty straight up about the fact that our membership has been incredibly frustrated by the way that things have played out here.
Kei te tau kekakeka te haere a te rōpū kā kāriki mō nā whakawhiu o te tau, me tēnei take kei rō kōti.
Do you think Green Party members have a right to feel frustrated by this issue?
Kāre kore ko te otinga o enei mahi, anā ka panaia tonu a Darleen Tana I te whare pāremata.
He rā kua whakaritea kia tū te hui matua whai muri I tēnei take kei rō kōti, ko taua whakatau, ka tū hei te tekau mā rua o Māhuru. Taro Black, te Karere.